Gavana ma kaunti ma Kisumu ngire Anyang Nyong'o okwedo jo siasa ma bende gie sani ero go siasa mago eko magayany e yor manyombulu kowuok kuom oganda. Migosi Nyong'o mane loso e Nyakai sub county e gwenge eko mag Kajimbo e kinde rwako ruoth ogai mar Nyakacha. Onyiso jopiny koro kik chik itgi e wach mag ayany machal gi mago eko ma sani eri jalup ker Dr. William Ruto sani timo godo wuodhege kor gwenge ma pacho kaindi. Nosir weche gi eki koda ka jalup gavana kaunti ma Kisumu Dr. Matthews Owili mokwayo mondo jogo duto madwaro kombe onego bed kalando weche gi e yo makare ma ok okelo athuye e kind jopiny. E gitieko thuolo noero e lando injili mar Azilimio la Umoja mosebedi ka idhiro gi ogai mar ODM moluor Raila Odinga ni mar wach wilbaro giwacho ni ok bi konyo oganda e pacho ka.
Ikiwa wewe unataka kupata kura kwa hao wananchi, waambie hao wananchi sera yako. Nikifika serikali nitafanya nini? Sikufanya ya kwamba na nyami wange do. Wana malama na jawa ilahi ya mo. Okinya agiri mungi kaka wakano. Wana Yesu asifiwe. Kawa angadongo, wangadongo na nina agiri. Mama sifu. Nee kaka, chieng da imo tibubui. Yeko kama mwana kabisa. Kito sutu mbos, kene kata nunu suga bumi. Kuro kako timu wino. Ena uoche okumari, jama sifu. Aleluya. Beto mwuni wana kwa Roma. Ruo na wiki. Beto mwuni wana hera. Ruo na hera. Kwa sababu sisi zote ni watoto wa Mungu. Na Mungu mwenyewe alituambia kaya kwamba kutoka Garden ya Eden kana dangi hao jamule. Ni from now on, there is nothing for free, Adam na Hawa. You are going out there to chamo? Luchu. Ama sivu? Katika Biblia tukufu inandikwa hivo. Kutoka Garden of Eden, every human being was told to eat from his or her sweat. Not to beg, not to ask for anything for free. Ama sivyo? Bwana Yesu wakifiwe? Iyo ni ukweli. Kweli kutoka Biblia na kweli ya Mungu. Hata na ile mwenyewe tangu tulianza hiyo siasa ya second liberation, that is what it means. That is why he told Ruto hakuna haja kupatia hawa jamaa wilbaro.